To bende kaka yono mano mar neno ni nyithindo osomo e Thurka moloyo to e kaunti mano ma Kisumu, jasiasa moro mawuok e kaunti ma Kisumu osechuogo chenro moro mano mar wuotho e kor gwenge mopogore opogore, kama bende oyango nyithindo go mago ma wigi liu to ochando kendo chwalogi e sikunde mopogore opogore.
Koro kawuono gimokelo waka ne en chiwo mara maloso mar konyo nyithindwa mondo odhi skul. The project mara no iluongo ni No Child Left Behind. Aparo ni ka koro kwa domesticate into government programs, e gimi wacho ni 100% transition to secondary schools. Koro program ni, achake wadeteme the whole of Kisumu County, to nachake Nyando, Dalawa. So the second constituency mane wachako naseteme nyo, manu wasechulo ne nyithindo moko be basari zigi school fees. Koro the second one ne en Muroni mana Bire. Koro Muroni ka ne wan gi skunde angwen machulo ne nyithindo 15 school fees mondo okonygi. Koro wan gi Muroni secondary school, wan gi Mutwala girls secondary school, wan gi Marewa Mek secondary school mabe wachudo ne, to gi Our Lady secondary school mabe wachudo ne. Koro program ne gimomiyo wayiero skundegi en akao local secondary schools gin skunde magwa mane gweng' mag nyithiwa mane day school. Nyithindogi begine magikonyo minewa mantie dala, gi nyithindo madhi e skul to duogo kendo konyo e puothewa mawan godo. Koro ma okibirowa mogik en program makoro waseloso ni every end of the year we encourage each constituency add the develop an educational committee madhi timonaga assessment and vary and vet the need students monego bini koro wakonyo each and every year.
Okonyowa kaka jonyuol mane ok nyal ma samoro nyithindgi ne dhi rem. Wago erokamano maduong' ahinya kuom makonwa lwet nyithindo kendo choro sombgi. Ne nyithindo ni watiuru matek, kik wakuoduru wi wakili. Ne jonyuol watimuru gima nyiso erokamano kuom gima wakili otimonwa. To nitie kwayo mane waketo ne kaka komiti mare ma Muoroni. Ne waketo kwayo kuom nyithindo mondo minwa nyithindo support mondo dhi e skul nyithindo madhi e form 1. To nyotimo maber momiyo nyithindo basari.
Agone jatelo erokamano kuom chulonwa fees manono. Nyasaye mondo gwedhe kamaramara mantiere gi tich motimo.
An agone erokamano nikech otimona gima jonyuolna nok nyal timo. Nyasaye mondo med gwedhe kendo miye ngima.
Agone erokamano maduong' gima neno kawuono nanene kotime Nyando kendo otime Muroni kawuono ma nyithindogi oyudo pesa kendo nyithindo manyolewogi kawuono.